Uma ukufa kungafika kuzothatha umphefumulo wami. Ngiyamnika yombili. Izivunguvungu zokuxabana ezingaphakathi kimi zingiqeda amandla. Ngazi ukuthi uyedwa uNkulunkulu. Kodwa kumina kuphila ababili. Umphefumulo wami uyamemeza uthi Moya. Moya. Kodwa angikwazi ukuliphendula lolu bizo. Kumele ngenze isinqumo. Ukuthola umphefumulo kuyibona iqiniso. Ikona okubalulekile kumina.
Sanbonani. Ngicela ukubuza, niwubonile umoya wami? Ngithi ngihamba ngibheka umoya wami. Ningangisiza?
Nangu ulandelwa ifeli mnyama. uyazula zulu uhambula imphefumulo yabadukileyo. Umqambi manga bambiza uyise yenkohliso. Ungavumi unyawo lakho lushelele. Mi thatha gcine le nto eduze kwenhliziyo yakho kwenzela ukuthi abaphansi bahlale beseduze kwakho. Mi
What's it about, Dane? What's an alwen?
Lena Axino, I didn't know my yip. Is will come Kulungulu. Ilona Pella. Elinamandla okukuvikela. Uyabona mntanami, la emhlabeni kunemimoya emibi, imoya yobumnyama. Angifuni ukuthi udukiseke, kodwa futhi angifuni ukuthi uhlale ngokwethuka, ngoba uma unezwi likaNkulunkulu unesikhali esiyokuvikela. Uyabona uma ngabe efika ngicela ukuthi ungisize lento eyodwa, ubize igama likaJesu Kristu. Siyazwana manje-ke, awungitshele mntanami, usulungele uhambo lwakho.
I come before your throne of grace, Almighty God, in the name of the Lord Jesus Christ, O God. Baba ngiphakamisa indodakazi yakho, ubuso bakho, Smakade wezulu. Njengoba iphuma ihamba, Jehova. I pray for heaven, Father, my God. Unkulunkulu Baba, ngiyakubeka egameni lendodana yakho, Jesu Kristu, Smakade
wezulu. Indlela ebengihamba kuyona. Bese ngifikile. Ebenginakho ngokuzinikela amazwe umabili ahlangana. Yafika igibeli yashe limhlophe. Igama layo kwakukufa.